Nkosi, nkosi sikelela.
Nkosi sikelela.
Mhleli but ngithanda ukubizwa ngoLuhle.
Igama lami ndinguLuko Mheli. Ndihlala eKing William's Town.
Xesha ndandithi ngakangoLukho mna umntana wam uLukho zange ndilifumane ithuba lokubana kuthiwe nangumama nangumntana wakhe uzawuthatha incwadi abe pager esithi masihambe ke mntana wam. Then apha yonke into mna ukhula kwam kwafuneke ndizenzele ii-homeworks zam, ndizenzela ngokwam. Ndandingenayo i-extra, ndizawuthi i-extra care apho khona umzali nomntana wakhe bebuilder i-relationship nabo naye. Ndizawutsho i-homework yakho uyenza ngoku wakho, uyabethwa ekhaya uba uyenza ngomwork, uxelele into yobana wena ndikuse esikolweni. If une-homework funeka ubuze umisi wakho before uhambe ne-homework leyo uze nayo ekhayeni. Ekhayeni akho mntu uhoywayo. Umamam wayeyi-housewife ezenza izinto zakhe zasendlini, mna funeke ndiyenze umsebenzi wam wesikolo. Funda ukubaluleka komntana nomama wakhe, indlela ebalulekileyo le ibaluleke kakhulu loo nto leyo. And okwesibini, zikhona ii-activities ezenziwayo phayana ofumanisa into yobana thini bendingayazi into yobana umntana uba free kangaka. Ne-confidence yomntana iyakwazi ugeyineka kwezaa zinto simane sizenza ze-iNtsomi. Sifumana ewe akubikho kaninzi enyakeni but okwakudlala kwabo, but xa kumntana kuthiwa makazi expresse uyakwazi umntana uzikuexpressa ubone ubana tyhini bengayazi. Umntana engathi ebengumntana othuleyo but ngoku phakathi kwabantu sometimes uyakwazi uncedakala nangabanye abantwana, abone ubana bayakwazi uyenza le nto nama ndikwazi uthetha.